impetsa ela bana ba rona la itse moso